ubala sophandu yeke ubalisa ngenkinga edaliwe sambazambuke kukushabulisa isitho khuleka ubizi kanye sisukhanyisa fede maphika kanafide kanini ngize sereza senze noma yini hlose ugqumela isasekhakazile cabana ungazi khasha kuyathengwa ikukusiphandela usiphandela amasente ufukuze ujuluka usivilela amathenda kuzithethelela impilo emthebelele kwande kunalabanye ezweni ijikelelelelelele awujikelelelelele manyathe
vuka sothobala sekhona na awuboni ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa yasetshenzwa yasetshenzwa basikho isikhathi sokudlalalana vuka sothobala sekhona na awuboni ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa yasetshenzwa yasetshenzwa basikho. Así que es gratis o gusta la luz.